tutu tukene igitoro kugira business kongwe ukavuga ngo ndakizibira uzobishobora. Imana ni hi. Imana ni hi. Nabari batawukika inkokora ngo ntibishoboka. Ngo ntibishoboka. Mukarira mugacika inkokora. Ko cyabonetse. Kandi bigisubira inyuma. Vanga, vemera igitoro namaze kucifatira mu ntoki. Nta wundi ntuma. Ibintu byose za kuneza bene igihugu nzovyifatira mu ntoki. Narabaye ngiye mbona abantu babonye.
None ngaho General nza kwiki ibintu byose kuneza yabene gihugu azovyifatira mu ntoki. Bari bazi kugitoro kitazongera kuboneka none ubu cyarabonetse. Kiruzuye kandi ntikizigera cyongera kubura. Ndabasabye munshire umugani muri commentaire mwisunze iyi video. Iyi sanamu mubona naya majwi y'umukuru w'igihugu cyo Burundi President Evariste ndayishimiye. Umugani gusa wonyine urakwiye. Murakoze.